Funa ufunda ukubonga itingekho nyangizwe zamadzala ngibhekene. Funa ufunda ukubonga musu ufuna ukubonga basho ibona. Ibonga ungakayiboni into. Ngoba ukuyibonga ungakayiboni it's a sign ukuthi uyayikholelwa lento uthi khona. Lo mhlabelelo noma lelizwe lithi we don't walk by sight but we walk by yeah isho ukuthi lonto into siyikholelwa sikani bazana singakayiboni shothi ngamanye amazwi ngiyangizwa kodwa abandla kaNkuluNkulu shothi ngamanye amazwi fanele sibonge into ingakabi khona sibonge into ingakabi khona singabonga into ngoba isikhona ngoba masibonga into ingakabi khona kushuthi siya understand ukuthi ngamanye amazwi lento izoba khona. So ukubonga kusho ukuthi kushuthi uyayikholwa lento izoba khona ingakabi khona. Ngiyakuzwa bazala. So kufunda ukubonga uNkulunkulu noma izinto zingahambi kahle noma ziyahamba kahle. Musa ukubonga ngoba into ziyahamba kahle, mbonga noma into ziyahamba bazalwane zingahambi kahle. Umbonga ubonte akuhambi kahle kodwa ubonga ubongani into zingahambi kahle. Ngibonga ukuthi yena uyinkosi yamakhosi. Ngibonga ukuthi yena wangifela izono. Ngibonga ukuthi lento engiyifuna ngiyazi izoba khona. Ngoba enye into ofanele ukuyibheka empilweni ungavumi ukontrolwa isikhathi obhekene naso. Isikhathi siyeke sidlule. Ngoba manje abavuma isikhathi sikontrole, isikhathi sizophikisana ukuthi ubonge ngoba isikhathi sithi awunalutho, but ungavumeli isikhathi ukuthi kube yishone sokontrol. Yingakho phela uPaul uma ngabe ekhuluma kahle ukuthi uPaul ngalenkathi ngibuthakathaka, ingalenkathi kishani bazalwane nginamandla. Uyisholani leyo nto, akafuni ukuvumelana nesizini, isizini isho ukuthi weak. Ngoba isizini mayithi weak, Musa wena ukuvumela isizini ukuthi ube weak. Isizini uthi weak, isizini uthi awunamali, but Musa ukukonfess into oyitshenwa isizini, confess into oyikholwayo. Musa isizini mayithi uyagula, ukonfess ukuthi uyagula ngoba isizini yogula. Awuzalwanga ugula. Kuzodlula ukugula. Awuzalwanga uhlupheke, kuzodlula ukuhlupheka. It's a season. But isizini ungayivumeli ukuthi isizini ayidecision mayifika ukhuluma into that is against the season. Isizini ithi ngiyahlupheka uthi mina ngihlupheki ngoba uyazi ukuthi isizini yani yokudlula. Angithi wena ngezwi uyathaka uma udala ngezwi. Isizini isuke izofuna udale according to the season. Ungadale according to the season, dala according to your will. Ngoba isizini uma ngabe ufika isizini yokuhlupheka, iyazi isizini mangabe ikubambile, isizini yokuqakeka ilinde ukuthi udala ukuqakeka kuze noma seyidlulile kusale ukuqakeka qhume ngemva. Manje musa ukuvumela isizini ukuthi kwenze ukuthi ukutshale into ozothi uma ngabe isizini isidlulile ugcine uyisole ngayo. Ayithi isizini mangabe you are weak uthi mina I am strong, so that isizini mangabe isidlulile ngoba isizini ayitshali lutho but into etshala wena. Uma ngabe isizini ikufikele isuka isizini yona ifuna ukuthi wena ityala ngoba isizini ayinalutho. Isizini ayiki te iphethe. Isizini iphethe leyo nto ngaleso sikhathi kuhlupheka, but ayinayo iauthority isizini ukutyala. Yingakho makade kuyihlobo noma ngabe liyathanda ukuthi alishale lingadluli. Uma isiphele isizini yalo liyadlula ihlobo, alishale ihlobo libe ihlobo ebusika. Mase kubusika kuba usika. Now isizini uma ngabe ifikile, musha uvumele isizini ukuthi isizini ikwenze utshale into ezothi isizini masidlulile isali khume. Ngoba isizin is there to force you ukuthi when you must plant a seed be careful during the season. Isizin iyabithi ngiyahlupheka, so now season njengoba uthi ngiyahlupha ufuna ngitshaleni, angitshala ukuthi I am rich, so that when the season yokuhlupheka idlulile kusale khume ukuba rich. Ngoba ngitshalanga according to the season, ngitshale according. Kunezinto fanele we understand. Isizini izo disturb your faith. Isizini do disturb your faith. Isizini do disturb ukukhona kwakho. Isizini do disturb lokufisa kwakho. Manje fanele ipassop. Isizini like lebaleke nje ukuthi uyikhashe ipassop. Ngiyabuzwa sala. Ubuhlulo ipassop isizini akwazi ukuphumelela empilweni. Into ebanga ukuthi ngathi abantu siyaphumelela empilweni ukupassop isizini. Noma ngabe baba no isizini ayingakwenza ukukhuluma amazwi ozothi uma ngabe sidlulile kube sengathi ngawa rap kanti ngeke ushakwazi wa rap ngoba itshalo wena ngesizini obobhekene nayo koze kuphinde kufike leyo sizini uzikwazi kwacisha uma ngabe utshala ebushika kusho ukuthi kwadlula ubushika ehlobo uzodla imphumela oyitshala ebushika iphinde idlule futhi uphinde nakhona usazodla ngeke kusuke until kuze kufike kwilevel ukuthi kuphinde kubuyele ubusika now isizini ibheke ikaphele isizini ayingakwenza ukukhuluma izinto ezingekho right ozothi uma ngabe isizini sidlulile uyisole ngayo.